tubonye ko basuza abakunzi ba Souvenir TV Show. Nkuko mubireba aha ni mu muhanda rwa Mara Gikondo, maze kubera inkongi y'umuriro ifashe imodoka yari iparitse hano muri parking. Gusa ku bw'amahirwe nta muntu ubashije kuba yayihiramo, gusa nubwo bitoroshye tuzi kubaza abaturage, tuzi kubakurikiranira ibijyanye n'iyi nkuru. Yeah.